Igenesis 3:36. Yiyo leke inzala kaEsau engu-Edomu. Yiyo leke inzala kaEsau engu-Edomu. UEsau wabazeka abafazi bakhe ezintombini zakwaKhanani. U-Ada intombi kaEloni umHiti, u-Aholabhama intombi kaAna intombi kaZibheyoni umHivi. Wazeka noBasemati intombi kaIshmayeli udadebona neBhayothi. U-Ada wamzalela uEsau u-Elifazi eBasemati. UBasemati wazala uRahuweli. U-Aholabhama wazala uYehushe, noYalamu, noKora. Ngabo abo oonyana bakaEsau awabazalelwayo ezweni lakwaKhanani. UEsau wabathabatha abafazi bakhe noonyana bakhe neentombi zakhe nabendlu yakhe yonke nemfuyo yakhe namaqiku akhe onke nengqwebo yakhe yonke ebeyiqebile ezweni lakwaKhanani. Waya kwelinye ilizwe emka ngenxa kaYakobo umna wakhe, kuba ingqwebo yabo ibininzi ukuze bangabi nakuhlala ndawonye, nelizwe lokuphambukela kwabo libe lingenakubathwala ngenxa yemfuyo yabo. Wahlala uEsau entabeni yakwaSeyiri, uEsau ke lowo ngu-Edomu. Yiyo leke inzala kaEsau uyise wama-Edomu entabeni yakwaSeyiri. Ngawo lake amagama oonyana bakaEsau, ngu-Elifazi unyana ka-Ada umkaEsau, nguRehuweli unyana kaBasemati umkaEsau. Oonyana bakaElifazi nguThemani no-Omera noThefo noGadam noKenazi. UThimna ibelishweshwe likaElifazi unyana kaEsau, wamzalela uElifazi umAmaleki. Ngabo abo oonyana bakaAda umkaEsau. Ngabo aba oonyana bakaRehuweli, uNahathi, noZera, noShama, noMiza. Ngabo aba oonyana bakaAholibhama, intombi kaAna, intombi kaZibheyoni, nomkaEsau. Wamzalela uEsau uYehushe, noYalamu, noKora. Zizo ezi izikhulu zoonyana bakaEsau. Oonyana bakaElifazi owamazibulo uEsau sisikhulu esinguThemani, isikhulu esingu-Omera, isikhulu esinguThefo, isikhulu esinguKenazi, isikhulu esinguKora, isikhulu esinguGatam, isikhulu esingu-Amalaki. Zizo ezo izikhulu zakwaElifazi ezweni lakwaEdomu. Ngabo abo oonyana bakaAda. Ngabo aba oonyana bakaRehuweli unyana kaEsau sisikhulu esinguNahathi, isikhulu esinguZera, isikhulu esinguShama, isikhulu esingumiza. Zizo ezo izikhulu zakwaRehuweli ezweni lakwaEdomu. Ngabo aba oonyana bakaBasemati umkaEsau. Ngabo aba oonyana bakaAholibhama umkaEsau sisikhulu esinguYehushe, isikhulu esinguYalamu, isikhulu esingukora. Zizo ezo izikhulu zakwaAholibhama intombi kaAna umkaEsau. Ngabo aba oonyana bakaEsau. Zizo ezo izikhulu ngu-Edomu ke lowo. Ngabo aba oonyana bakaSeyiri umHori ababemi kwelo zwe, uLothani noShobhali noThibhiyoni, uAna noDishoni noEthere noDishani. Zizo ezo izikhulu zamaHori oonyana bakaSeyiri ezweni lakaEdomu. Oonyana bakaLothani babengamaHori noHemani noHemamu. Udade boLothani nguThimna. Ngabo aba oonyana bakaShobhali nguAlivani noMahathi noEbhali noShefo noOnamu. Ngabo aba oonyana bakaZibheyoni nguAya noAna. Ngulo Ana wayifumana imithombo eshushu entlango esalusa ama-esile eZibheyoni uyise. Abo aba onyana baka ana kudishon. U-Aholibhama waye intombi ka-Ana. Kudishon u-Aholibhama waye intombi ka-Ana. Ngabo aba onyana baka Dishon. Ngo-Emdan. No-Eshbam. No-Iltran. No-Keran. Ngabo aba onyana baka Ether. Kupileham no-Zavan. No-Akan. Ngabo aba onyana baka Dishan. Ku-Utse no-Aran. Zizo ezi izikhulu zamahori, isikhulu esingulothani, isikhulu esingushobhali, isikhulu esingutsibhiyoni, isikhulu esingu-Ana, isikhulu esingudishoni, isikhulu esingu-Ethere, isikhulu esingudishani, zizo ezo izikhulu zamahori, ngokwezikhulu zabo ezweni lakwaSehiri. Ngaba aba ookumkani ababelawula ezweni lakwa-Edomu. Kungekabikho kumkani onobukumkani kubo onyana bakaSirayeli. Kuphela onyana kaBehori walawula kwa-Edomu igama lomzi wakhe yiDanapa. Wafa uPhela wathi uYobhabhi unyana kaZera waseBhotsera walawula esikhundleni sakhe. Wafa uYobhabhi wathi uHusham wasezweni lamaTemamu walawula esikhundleni sakhe. Wafa uHusham wathi uHadadi unyana kaBhedadi owawatshabalalisayo amaMidiyani emhlabeni wamaMowabhi walawula esikhundleni sakhe igama lomzi wakhe yi-Avithi. Wafa uHadadi wathi uSamla waseMasereka walawula esikhundleni sakhe. Wafa uSamla wathi uSawule waseRehobhothi lomlambo walawula esikhundleni sakhe. Wafa uSawule wathi uBhahali Hanani unyana ka-Akebhore walawula esikhundleni sakhe. Wafa uBhahali Hanani unyana ka-Akebhore wathi uHadare walawula esikhundleni sakhe. Igama lomzi wakhe yiPawu. Igama lomkakhe nguMehathabhali intombi kaMetrede intombi kaMezahabi. Ngawola amagama ezikhulu zakwa-Esawu ngokwezizwe zazo, ngokweendawo zazo, ngamagama azo, isikhulu esinguThimna, isikhulu esingu-Aleva, isikhulu esingu-Yetete, isikhulu esingu-Aholibhama, isikhulu esingu-Ela, isikhulu esingu-Pinoni, isikhulu esingu-Kenazi, isikhulu esingu-Temani, isikhulu esingu-Mebhetsara, isikhulu esingu-Magadiyeli, isikhulu esingu-Iram. Zizo ezo izikhulu zakwa-Edomu ngokwemakhaya azo ezweni lokuma kwazo ngu-Esawu ke lowo uyise wama-Edomu. Elapho isifundo sethu samashumi amathathu nesithandathu.